Ayo Ghana, Shampoo is my name, adopt ye. Said again, anybody near Kamano. Me Benny, dear, me Philly, semi Fenano. Whoa, Pachan, Papa, YouTube, Padia. Royal TV, and Aru TV Ghana. Subscribe it. Uber, we are. I don't remember Badomano. Bosso King crying. Not a notification. Mr. O, Obatoti Arabic, you Hulukuha, Quatihi, and Masalua. Subscribe it. Let's share my people. Naba humi shompo au ate samloso me se o pa amanon nsam gana nsam dia so ska me shema nkofo nyina shompo is me name adote ye me dofo pa jiwani ko me bayira ka
Madame, General Mosquito, NDC. What do you want to have a chair? General,
Minyanom Council of State members, Regional Minister, Ujira Homa, President, Minister for Chief Justice, Deputy Ministers, IGP, CDS, Service Commanders, Governor of the Bank, Akuku Damfu Amaba Nyinara, Mia men him for Yabin Peninfo, Minyanum him for Mufri Achichi de Benche, Abra Ebebuame, Say Neda Yamiasi, Mia Munina Kwaba, Midinyame Damunina Se, Say Enebrain, Maja de Moye, Na Mabaha, Ebe Neme Ayesa Esumi. Mfie aduonum ben no me nu pepepe a na abo no na ekukuru me fri ahemfie ede me call asumrem ah che se me she bravo frase bravo for the say afi makosua ade a eya dwuma mesum me man yo be man na me faso ensum gana man sabrano na me di mfie de onu siape me hwe se na me ba kra che kra odi mfie bo aduonu nsia na me hu se nyame aduma rakwa ana hwe me ama metibi famu a ne owa me a manya mfie aduonum me mame na na kosa chama otosu mienu anya nba bi ko otete me me papa ofakoja champon otete me me mpani fo me beto won won nyina ade asia ye oyo a kire me ahini mu akwan animu ne ma nyina nsumi asu asu tie etie ni nyina ade boa boa me meman ade boa me ho ade boa ma brabo enese ye tuntum ni fita na ye kai ya oso kakra se wo ma me beto won mpanimfo am beto won me ma me papa ni me mpanimfo nyina ene wo mu nyina ko mpanimfo na ka ba ko pe eno ti ase ye o he me chama kwa brakra onso le se oso kra e di ma no enso o mu ekwa na de mani ka te ma ampo no ne fri tika kire mo abua me matete me ama nyame nso aye adom ama edi enya akabom asese yekru na meda emeritus archbishop kwesa pwanse nsema okafa me ho nsema watwa fa me ho adanse pa wadi afa me ho mfie a atwam konyinara enmunyima ode hye me se watru book di a ochon book a me ma tudi ma no danse pi so hye me se enmunyam no ho na me hu se okko school ne man peter ne busa anse nka budin de se sapon ni nwe fi no ka amponsa na me se eh ene se ka afa amponsa nka me no nya di ma ko na no me ka che me se adubu ahen no adibi to peter na mbapa nso adu amponsa anti nka archbishop kofa peter amponsa dia nka se bi nka mesbe ko esofo eh archbishop sa na se dia ma okan nyam se wo kan no nkutuka ni pi yaba anche se wadi adunum no nya so atwa de aka ebi adoso ebi ahoden eso atikakra ahoden ana ka ekwa hwihwihwi emfia adunum no na ofri hako hakra no abre nanso ese be opani eto a ekwa ababrun diem me mamfo mutamachi a mo hwe me se mo mama afutuo mo mama nkranhye mo mama adwempa mo di mo mpa ye etamachi no menim se se honam kra mo ayemra sunsumu de ayema a ebetim di aboa ama ye atoa ye na meka o mbetu wo no na me ba ye no sabre no na ama hene e wasante na eye dumienu achire na sobe otumfo pokuwa bo bika ho ma se akwani mu kakra na ma hene nso o mu nyina ko aka bi nua bekwa hene o timi nche yin onu kwa ni ama hene mbeto no onu kwa sabe mfifi ho no bibi kakra to no ma okoy o sa ba no nso mi anam sabe me boa e ma nso de nsa se sabe mpaduasa de wa hwe ma se fifire no ase o so hwen ma ne situtuo nti na me kan che ni amia ni munyam se papa o ye ma me no na me nso ebua me ma me nso me ye papa ade ese me tua ne ka but me kai papa ye no ne ka de hom fa no se da bi me nuan u di mfia dwonu ma ma me bo ma me boa wa na ye tiafo nti kakra kakra wa ba no na de eka aka ho bio se pempa duasa meti dwabe hankwa na medi hina nka obi ante edin abako oyeba no ama madwuma se koye lands commission a champion breso koye lands commission me transfer mfiedu liman baaye osiko broadcasting me koye me transfer mfie miensa Rollins baaye ose ko prison council me transfer mfie ngotwe mini minua me ofa pani okujeto me transfer mfie ngotwe osa admi ko trade fair ni nyana na esue ho a misua osa mama ye ko fono che so chairman mfie du a brother so a ya so san ma ya side matter ho sa sabi irakofo enso e baaye o mama ye kwa me kwa university chairman osa e mama ko manim sa me nkosua mamu kaseye aye me member council of state me kwa enso me ko to mpanimfo professor Kwapong onyem ba bi ko professor Jebe Queen onso onyem ba bi ko omu di yanim edi manim mami suan ma sabe eboa mahinie eboa asetra nti nana dubaye ono so osa shibani munyam bio sabe de na efese odi mfia duonum na ukuta sa de brewe nso e wa bam sabe obinya sa nko ba bi nya me na aye anya meme otuo srebo na meye na de efe kwa ne se mahom panifa kase a mbigina ho yi loyo kuje to tama ko parliament no satam na me wo university ne ma fedu no kra archbishop akrofi ane iti mensa wo mo e ka ho amko ho onyina e ko shea de dikan no mo kan bibi kan ko ma se ye nye me chairman 2017 ye sumen me na misa me som manko di hine ho a brand soon, yeah. President Kufuor said, Mano, my year, my son, and you know, or sadly, we call a bill. We call a young to Miss Obercra. Now, I must have my two men say, Messiah, one more and the camp for. And you have my mom, woman, I'm in your mom, and my council 54. For and Munyama, one more Ashamu, a family, Miss Sudia Ashamu. And now she said, Jabinibia, me come here now, chairman of Council of State. And I dear, Oma Atrol, I teach at the Crouchy, me free Jabin. May I this year? Because I try actually, me free chairman of Krum. And yet, Oma Mwa, and Gasa Bodin, Sabin, Kayena. And I'm also Mwame, and I come on the mountain, and you were seeing my coming, and then Jabin Hat and you are. Nka ko hodo nka be ka se o krom kra won tumi tutu ho na ma ye ana e decide to me amam nti bo kuma dwa nifa na nifa nso adwa re bonkum aseda ka se na mdema obia mabusuafo ana hema sabe ye wo meto ni nsam menua ba anti mary ono nso e wo ha menuanom o mo afri mu nyina wo abusuamu a menso de meti eye ye na meti anye ye misa ye ka kire nti obi abo twede kakra nya na eche onyansa na efri ho school ameko ye jwabin poku arfo omo ba ye hu se sebe paduasa ene minso sebe o mabua on amani munyama ba ba kokra de ebusa mi se na ho e wo ye ko school no na abeyi hin obedi hin no anka nkyere na mi ka je se poku arfo busu ahini e busu anwuma busu anyansa ma me wie na se de bibe premier na eno ye sebe ayi ntoso nti mo amhia mo me kwa chimota kwa mwa chibeja ho ekan enkonta ayi ko buye ono se okabofo okanhwehwehwam na me se befo pokwa kwa no na kwa me challenge de kakra nti o se eh pokwa fo se mo apisa nti na nya ye de die ho fa o na firi ho call tech bi ni ayi akoko ne omo aka ho begina ho ni nyina sebe ntete a nyaaye ene mo a mode aboa ana amadwabe sebe o sese ye koso mo sori a ene de ba bi ho se fre ha daman dubai sese krono emo a aye han se dubai na me hwe mbo se na me e me ho de na me nkwane a ene e nkosodwuma no afekura na e be ba de mo ho anti anya jabe duba bi e ba jabe New York ti mama ye nyina ye nka humum na se de Archbishop okasa no ene pani ato ha akola ani nso no sebe oba osume ba ade ya ne nka ne fie le ye ka ne fie ni nyina no sebe o ese e trase ne fa ho adwen na ya di fie dwonum mfie dwonum se ne a beto anim no e bia ne ekọ le de ne agya man kwara no ye di safa se enu ne ade a eti ha ya dwien ho ah sabe mpadwa san ko so dwuma ne beba eye abrofo ba se break a mortar dan de besi nanso ese nyina ye boa ne tete enkwala no se ni ho a ye de chia wo no o mbetumi ahwe so ama daache sabe mpadwa san ko no de apaja no no sabe o omo apaja ama akwani mu e chensa obi a bo mpa ya obo se enye babia me chasee na obo chasee emo babia me wie ye no ana ho dan sa wo chasee ti babia ye ye bewie no e ho na se e boa ne nkola ne ye nananom om so e chasee ti dwabeman se se aka nkola ntitee a ye nya se ke ho bomu na pani akola ye nyina ne nkola no etia ne e kasa e kire won om so e wo tima a se be pani wo kasa kire won a won betie na ye nyina ye nka mom ne mfa ntite na dwaben ye ye na se e koso a obi nso wa dwin ho se eh meko dwabe ye ho ye se me nso me mu a mekro na enye se nananom me da mu nyina se nyam ko bo twa dwa mpo na me da na se se e man susu se ene dai e betume enso atume ato ye nyina wani gye so ene e hote so ene ho sepe so nyame enko so enchira ye nyina na man fefere so tu ahum na man ye hye mu ntre na bibia ba bibia enye ye na dwabe enkoso a enye de nu ho de me da mu nyina ase
Thank you. Yeah.